Maybe you're better than me. Can I try?
Mani kamelewa.
Uganga kamelewa. Unaweza kwani mtakolea
chimbo. Ah,
yani
wewe una
yani umetoka na njia gani anamaanisha?
Ama nimepangwa kuntumika.
Kuna malamaji kati.
Ah, you're young, dude. What's up with the puma?